day fa any dear Asia when you put on that crown or what? Oh, yeah, did the Asia da crown on Yami and Casada. Yeah, did the Utini Frepano so naingwa. Oh, Adam, Hombra, Betra, Wasafumu, Waha, Bani, Kronko, Ye, Ye, Kese, Ni, Musum, Ye, Kronko, Bani, Kronko, Ye, Ye, Kese, Ni, Hebrews chapter 4, verse 9. When you pass them, say, and yet, now who made the day I come and yank upon mine. And yet, now who made the day I come and yank upon mine. In Shania, you yank can yank upon Dinda. Yehovah, Hebrews chapter 4, verse 9 say, Afe, who made the day I come and yank upon mine. Many other folk, are we Christian? Yeah. What can yank upon mine? Bible says, who made the day I come and yank upon mine. Mose non kone nyame O tu bode O se non so Senye na nipa diya sisi hodura ya ho preye Nipa on to be fensi na enshe de biyemu Ya ho preye ma de day, peace day, dien dien day, eh dien fine day, say say Nedi ani je di no wo yakopon frɛ wo sɛ fasa ho keka emɔho ne ani die eti wo yakopon da kronkron de ase ho ne ɛna kronkron wo yakopon ahyɛ no so wo yakopon no masɛ mu ntwɛm na nasɛ mu ntwɛm da biara da hwɛ Himway 46 me himbook no 46 no Or say, Nyami di him a wane so. Suro ni asase, ini dewo. Ni jiba wosu men yina, nyanku pon chwe ni anpo di hine. Onon kwa ni a himu hine. The chief commander of the whole universe. O nyanku pon chwe ni anpo. Na, sa a jomu we, ne fa baby wa say. Nyami di him a wane so. Or don't you want to say? Last stanza of Sir Emmanuel 46. Now say, Oh, Senyan Sir, to form. Ne to me, too. Ne to me, boo. ni dɔ etu dia ɛne ne ma nyinaa nyae to sɛ twadua mpɔnkwaa me di hɛ wodeɛ nti yɛfrɛ no twadua mpɔnkwaa me no ɛkyerɛ sɛ ɔwoo ne ho ɔwoo ne ho dɛ ɛtɔ so nson ɛyɛ memenda ɛwo obi yɛfrɛ no kwaa me no ɛnti na akamfoɔ sɛ ɔtwadua mpɔnkwaa me ɔnwontofoɔ no se sɛ onyankopɔn nyansaa ne tumi fom ne tumi egu na ne dɔ etu deɛ a ɛne ɛne ma nyinaa nyae to sɛ twadua mpɔnkwaa me ɛdi hene ɛne ɛne ma nyinaa nyae to sɛ twadua mpɔnkwaa me di hene onyankopɔn ayɛ ne nhyehyɛeɛ a onyankopɔn de da bi asi hɔnom sɛ ɛnyɛ kronkron ma nnipa ne adasama nyinaa yɛmfa mmerɛ ɔmo n'animu mɛsom no nyinaa yɛntotom ne kamfo no a wo nnipa wo se yɛtwam ɛne yɛmfa abosom na yɛde asisisisi hɔnom ɛyɛ akososom complete ɛna yɛgu so a yɛso onyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ wo hu akristofoɔ nyinaa mmɔbɔ moma yɛnnua ne yɛmfiri mu nneɛmmra yɛ hɔ onyankopɔn nkyɛn onyankopɔn nyansa tumi fam ɛne nti ɔno ne da a ɔde asi hɔ ɛho nhia ne passover ɔde si hɔ ɛho nhia yɛtutu agu yɛde christmas asi hɔ ne yɛadi nyankopɔn nyansa tumi fam ɔsrane foforɔ ɔde si hɔ sɛ ɔsom biribiara da adi kan ɛnyɛ da a yɛde bɛ recognise ɔno nyankopɔn yɛatontom n'akamfo no ayi na yɛ na wahwie nhyira gu yɛso no yɛde awie bosome no asomdwie mu no yɛsi yɛtwam but yɛnya mothers day yɛnya fathers day yɛnya world aids day yɛnya world for white day ɛne deɛ tu hɔ a yɛhɔ kɔkɔ yɛ independence day duru hɔ a yɛhɔ kɔkɔ onyankopɔn home da da ɛtɔ so nson a ɔde si wɔte ho yɛ no kronkron sɛna wɔtwe biara nnipa nyinaa mra da nnipa som ɔ ma ɔbɔ adeɛ no na wɔnhyira yɛn no yɛse yɛtwam ɛna ɛnso yɛnya independence day duru hɔ a yɛhɔ kɔpɔ yɛkɔ maakye ne ɛsɛnutu ne ɛyɛ sɛ ne ɛyɛ se yɛnyɛ nyankopɔn deɛ no na yɛnyɛ ɛno nso nka ho yɛnyɛ ɔtwadiampɔn deɛ no ne tumi no ɛmu na ne dɔ ntu na ne nyansa ntumi mfom yɛbiara da o sɛ ne nyansa no tu mfom ne tumi gu ne dɔ tu dea ɛde ne ma nyinaa nyae to sɛ twadua mpɔnkwaa me di onyankopɔn adetamin biribi ɔmo ohun ahyɛseɛ kɔsi awieɛ ɛfiri awieɛ bɛsi ahyɛseɛ ohun adeɛ nyinaa ɛrɔ yii ɔno de da bi asi hɔ a ɛtwam na nipa deɛ deɛ ɛntwam o sɛ ne nyansa no tumfo ne tumi gu ne dɔto dea ɛne ne ma nyinaa nyae to sɛ twadua mpɔnkwaa me di ɛne onyam ka wo din yɛhoa tumfo a wo din ne meara no wo a wo ne waa obi ne w'anim obi ne w'akyi wo nko ne tumfoɔ wonko ne kronkron wotumi ne wodɔ no kronkron yɛdi mu yɛdɛ wase wayɛkamfo hyɛ odi anuonyam bɛgye wayɛyie no waseda bɛgye ntontom ne wo nkamfoɔ wo adeɛ nyinaa yɛ wo nsa no adwuma ɛwɔ yɛ agye nkɔka yɛsua maahye a yesu kristo ne din kronkron ne mu amen amen. Ɛno nti ɔdwontofoɔ no sɛ anigye da asorakyɛde pa onipa nyaa no ɛdi nkane wɔde nyame homeda no mae na ɔnam so ahyira n'abɔde nyinaa anigye da asorakyɛde pa onipa nyaa no ɛdi nkane wɔde nyame homeda mae w'ahyira n'abɔde nyinaa ɔse ɔhen adebɔ ho nkae de akɔ aba sɛ wasan aba yɛbom reyi no ayɛyi dɔ ne dɛw sɛ yɛn komamma so onyankopɔn da a wɔte ho ahyira ho ahyira so ayɛ no kronkron no duru hɔ a dɔ ne dɛw hyɛ w'akoma ma anaa And even come on me near Radia, young Tonto, me and Sandy, dear New Yam.
Won't it be capo era dedica? Namoma, ye moma, me did so. Ye won't it be capo era dedica? Namo ma yemo, o ma ni di no so. Ye wene me ka po, e ra de ne ke, e si ye.
Ariti, ojom to fono. Et toi, on y a encore da konkon ho jom no so ese
o yen a de bo hon kai de a kwa ba se wa sa na ba ya bo mri yin no a ye yin do de de se ye ko ma ma Ah, ye, 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 na, ka, ye, su, ni, mo, ja, po, ye, fi, wu, mo, wo, se, ya, mi, ba, en, yo, ya, a, bo, di, ni, na, ni, da, ye.
Bon, di, e, bu, fu, ba, ye, so, Oh my yen, or chien fi a cup of my so batin pong bedi ya memra cron cron so
Bondi a boofu ba yen so Oh my yen, or chien fi a cup of my so batin pong bedi ya me Na kron kron so
Emrano baye yen enije Home da kron kron no womu bi Yen saka man fefe no a Abodi ni na bedi so Se yen saka man fefe no a Onyankopɔn ase ahobɔ no a Abodi ni na bedi Onyankopɔn home da no so If we say Bible ase ahobɔ wa Isaiah chapter 66 verse 22 Say yen ni Onyankopɔn bedi home da Ɛne ɔsane foforɔ And was so heavy in Kronimo. Mini anuma Christopher Amaka nyina, mo nyina mo hwe heaven kwan na mo bepo bi no. Bon kai say, ye ni Yakobon obedi home da e wo ho no mo. Se ni anasem esie, anyo nyam kan di da. And unti ena Isaiah, wo Yakobon nam na so kasa ye. E wo Isaiah chapter 56 verses 2 and 3 say, E shone odasenia oyeye eni onipapa okuremu no oho si shone odaseni wankase israeli ana se ebia sda ni odaseni obia pentecost methodist assemblies of god wo nyina wo yakopon frɛ wo ma se mu meti ne komeda kronkron no so eni se mu nyina ho ye odaseni mu nyina ho ye adasama e shan kera didi da se do yakopon di si ho genesis chapter 2 e ma eni pa nyina There was no Jew, there was no Ghanaian, there was no Egyptian, there was no American. The Homedano was for human beings. In today's Christo can say, Well, you have Homedano men in pa. Now I need pa, my Homedano. Well, you have Homedano men in pa. In the penny now, we in the pa. We in the pa. And you only men come for radicacy and you need Homedano. In Isaiah chapter 60, Isaiah chapter 56, verses 2 and 3, and they say, In Shani or the Senia or Ye, any Unipaba or Kremuno, dear Oti Homeda, now only Hufi, now or Kenneth Sap Nanya Onibiara. Now on Alenia, or didn't want the butter a Radahorn, and Mano Enka said, Tune a Radi to me a friend in my moon. Now am I a hito to me so Enka said, Hey, media, me a dear we. Now say Radi Catcher, a hito to Funi, what would tea me Homeda? Now were ye a dear as so many. Now, what crumb up a moon? Mema wang ni fie, eni ma fesi yomu, afa, eni dinya, e yesni mabeni, eni emama. Da dinya, walinja enchine, ena medebe mma wang, hallelujah. Enti, ubiya wye Kristo ni biya, wanya kwa otwa safra wa se, betina humeda konkwa na so. Nene ne mangina mum, eni nina mungye nshra, na mungshra ni din ton ton, kampu ni nini din aye, ebisa waya, ni mungye, eni e rani, mwe rani. Eni anong, Oya ko pon saye ye eni aseda entontom eni nkanfo hwe oya ko pon asemmo edom no nia gaga pon yofo no mbiya toso o hali duba ko eni grammy the old adventist hymn na gaga pon yofo no mo se
Do pen fufu muna mi a she ya kwanto sujo mu ba le vi ren shiro e re che ni fi ne yi do pen yi na muda pa da mama women who sent me da oh me who sent me bring all ye
Jehovah Elohim, the Shaker, How can we have peace without recognizing the Prince of Peace? A better than we are saying to me, and you are saying, Wabra, on your good power, or bro, we are saying, no, tell me, you are the crown crown. No, I didn't patine, you know. Yanye, ne homeda, and two. And that I didn't shash on question. Bible can't or shine for frog. We shall send Israel for you, no, and can't. But so me, Piana, I think, kind of. And then your friend of San Fukro. It is dedicated to God. Yet the man will check your point and go on. And you can't to any man who has a champ, a champ, a champ. Or you have a party as a four woman down in America who are ancient who are born and say, who was sad that came near swap, not yet you are papa shepherd. Umumuna, umradia, and Wahada. Isaiah chapter 66, verse 22. When you have a point and say, Homet a da, your San Fukro da. Or San Fukro will repeat itself in heaven. Homeda, that also so Homeda will repeat itself in heaven. And in TTA, when you have a Kasawa, Ezekiel and Resono, Asama, when you have a Kachere, hallelujah. And what Ezekiel chapter 20 verses 11 and 12 or say na me de masade e mawo na me mawo kuno matemudie asɛ onipa yo a onya mu nkwa no matemudie asɛ onipa yo a onya mu nkwa no de ɛwa na nipa a enche na malaria ye na no wuda ho de yakosie no aba be kaa chwe sɛ onyankopon emra asɛ matwem onyankopon asɛ bi atwem na asɛ enye nkwa we for salvation ba onyankopon asɛ be na for salvation ba tie ye onyankopon sɛ ɔde na sɛ de ne emra ɛma wo die onipa yo a onya mu nkwa no hallelujah Ezekiel chapter 20 verse 11 tie verse 12 no ɔtwe de apo onyankopon sɛ nanso mede me ho me ɛna ɛma wo sɛ ɛnya me ne wɔn ntɛm ɛsɛnkyerɛne na wɔhunu sɛ mene awurade a mete wɔn ho no hallelujah nanso mede me deɛ me ho me nna me ho me nna plural dɔɔso ɛnti na Isaia no ka ɔsrane foforɔ ɛno yɛ homeda no bi a na ɔsane kaa homeda na ɛta sonson no nso ɛka ho no ɛnti onyankopɔn sɛ mede me ho me nna ɛma wo onyankopɔn ho me nna ɔde asisi hɔ ama yɛn yɛato ne nyina gu onyankopɔn passover ɔde maa yɛn yɛato atwene ɛne yɛakɔfa christmas adeɛ bi a ɛyɛ atoro a nokorɛ biara nim sɛ 25th yɛwo ahene mu hene no wabrɛ nya nokorɛ koraa hwɛ me next video no na menkyerɛ wo bɛsɔ me ko a ɛfata sɛ na nka ɛwo yesu so wohwɛ Luke chapter 2 a bible says the month of elul no it is the sixth month it is the month of september sɛ yɛayɛ ne nan nnipa ayɛ ne ninth month ɛnyɛ saa it is the sixth month bɛ sɛ ɛnyin sɛ yesu kristo wɔ elul mu sixth month mu a elul mu sixth month mu na ɔbɔfoɔ yi ne ho adi kyerɛ ɔbaa bi no mmɛre ka kyerɛ ne sɛ wo a nyankopɔn ahyira wo ne nyame abom wɔ wonyinsɛn na wobɛwo ɔba a ɛfiri hɔn kronkron ɛne nti sɛ yɛkanto ɛfiri the sixth month na ɛyɛ elul a ɛno ɛne ne yɛfrɛ ne september yɛayɛ ne ninth no a na sɛ yɛnyinsɛn onipa abosome nkron a ɛberɛ bi mu na na ɛyɛ sɛ kɛwo yesu kapilɛti hwɛ sɛ ɛbɛduru december yàtò onyankopɔn deɛ n'atwene akɔfa nipa deɛ na yɛredi so bɔnsam no no oyi nyankopɔn aduane firi hɔ na ɔde ne deɛ si hɔ ne atena so mothers day na yɛdi akyire yɛn independence day yɛdi ɔman biara independence day duru hɔ no a wɔdi n'ani gye onyankopɔn deɛ a yɛde ama yɛn deɛ yàtò atwene nipa deɛ 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 ne ti yɛ dɛm ahopopoɔ ɛna mothers day ɛna fathers day ɛna wahoɔ day na wahoɔ day yɛyi nyankopɔn deɛ ntɔ twene yɛde bɔnsam deɛ ahyɛ hɔ yɛyi nyankopɔn deɛ ntɔ twene yɛde bɔnsam deɛ ahyɛ hɔ saa mo ma yɛn hwɛ yie o na ebire ni hɔ mɛ nipa yareɛ baako pɛ yi ne ti ma na hɔ mɛ nso sɛ aseɛ sɛ ataaki nipa ewia se nyinaa yɛ den aeroplane si nyinaa ntu wɔn a wɔn twi kaa mpɔ deɛ wɔn anya ne yie aeroplane ne bua den kyɛn kaa nsese obiara a ɔra ne aeroplane business bia ne nyinaa gu hɔ saa na nkyɛn yɛbɛtu sika nyinaa gu hwehwɛ wɔn nyankopɔn wɔ hɔ. Onya pa wadi diame na wo kra so kom de no bebe wadi kwa wo kra be me onya pa wadi diame na wo kra so kom de no o bebe wadi kwa na wo kra be me bebe wadi kwa bebe wadi kwa bebe wadi kwa wo kra be me onya me to fo sa Akwaji wo enti rere wadi kwa na okra bemi rere wadi kwa rere wadi kwa rere wadi kwa na okra bemi onya mi to fonse na songe wo rere wadi kwa na okra bemi o mi ye rere wadi kwa okra bemi Oh, me ye, me ye, wadin kwa na okra, bemi. Okom di wokra, me ye, wadin kwa okra, bemi. Okom di wokra, me ye, wadin kwa na okra, bemi. Mini adofo, a true bread, sa se ye di ye ne, ankasa tredumi, chedi ampo nyankopon aye. Onyankopɔn bɔ wo ma na yɛ yie o entina sam 100 ose asase nyina mo mose merade mo fa ni gye nsu merade na mo fa rusi dum emra nanim mo hu se merade ni onyankopon no na oyɛ oyɛ no na yɛ wono yɛ yɛ ne man ne didi bia nyae se ni pɔtɛ kai se onyankopon na yɛ oyɛ no no na yɛ wono na yɛ yɛ ne man atiti bia nyae te so gyanwefo bi gyina hɔ na ni nyae bu nanim bebree a na kyɛ bebree ho ase ne asom merade ye na kɛ wiase benya asom bia ne ahotɔ anianom say say time ya wo mu no ya wo borrowed time so we hear transcend when come say mu and say say bring ka Jesus Christ apa the maye to so me no no nanso wo hu mabo ne fi say bring ko ya ntia sem papa pa bia sa da ye sie sie ya ho enche ya den kwa no ye tie ko fo dwom da say na wo si de won so won ne e to dwom yi twedi am ponyankopon ay so if you baby no nyankopon enche woni a Obe bene ni ase ahwehwe se ah akenti na mebe imente ne nka na nka be ya nika out se wuni ho no me nyame nte woni na ye ne ya we na ma nyankopon do David no se ofre David se man after my own heart obi o dame koma so David ye den kra na okwo nyankopon ho akwo sire nyankopon mo bro hu no akwo sire nyankopon ho adom na akwo sire nyankopon ho kwani fefre na wa twodwuma yi nyankopon aye nyankopon ate ho saa na ntirada e de na ade be ma no on pace campaign yani on pace bibia enia no jisa yeye ene me nkam mo die nyi awade aye ntontom ne nkam fo no tonyom se awade yakopon ni onyam dede no do so kan e must chapter 5 ko no ma o se pa ojum to ojejeje no firi mi so onyakopon se that the hymns my aduma e firi so to se eno na osoro etiasie hymns na osoro tiasie hymns na osoro tiasie minia Okay, Mr. said that Adventist hymn na Ghana kwa yefo nyom dada no 19 no o say mo nye ye ho wa ye bo ma ko ma ni ni su ji na ya ni su ba ni ni yo ma ma ye di juma yi e di ji o bon sro ma sro a ka nyam o kan wo ni na bo wo din ni yan san do e ni Buna emilia di yina. When you are born, some donor, Eniano, and you will be a man of Guinea, only pardon it, only pass any braces, nipper now, dear Simo, a two young form made up on Grebu, a two young form standing for Grebu, a two young form pass of Grebu, and the Edipatia, and the Apostle yet in the Nyankopon nyansamu do ne nia no wo ka bibia e wo ho frida kosida e wo ho frida kosida wajento fuane se o ma me po fu mu ra from o de e ri su fu ra fu ne sa so de e dia ma wa ma kwa kwa da bi so jai su na ho te o fo so ho ya no de a mi ji ha So ni suro oh ni sa so won won nyankopon ahotefo ehun nia no no de ni ji hwe ne ma oh o ma ni da so ani suro nyina de suro nyina nyankopon ni ni nyina na ogu ni nseso e wo ni mmu. Hallelujah.
Oh wo ni da so ni suro no ho ni seso wo wo mu
ya sum bien free nipa o my Ghana Africa ewiase na ya sum bien timi free nipa hyehye ye mu magda ya sum bien e free ye ko anyankopon agia ko Elohim enko a Adonai El Shaddai but this came El Olam Eloi ya sense onyankopon ne ni hunu ma ni na onipa dia ne wani hunu wani ehunu ko sise When you are not a new man, when you are a roy, ever change. When you are a roy, ever yes, what so unknown is to say, Archne, up of any part, dear, at the Ababi Seaho, Nipa ain't an hour. When you are the army, now all crowns of Pompino, oh, we were watching when I will cry, Benin. When you are power, the army. Now we cry so from the no everywhere watching when I will cry, baby. Thousands of people are coronavirus. You ban a we are a come woman. A Japati are him on the other. Sika are him. Adanya are cars are him. A man can see our whoopy dear cars on the fire tree. A him and if I be where Janaho. Sika are him and if I be where Janaho.
Only a power did ya mean. Now we'll cry so from the no, hey, if you're watching, when I will cry, baby. If you're watching, come, if you're watching, come, if you're watching, come, we'll cry, baby. When I'm in two for some, now some day, if you're watching, when I will cry, baby. Oh, come, they will cry, if you're watching, come, we'll cry, baby. Oh, come day will cry, we be watching when I will cry, baby.
When you pass them, and you must come at your cry, that you shall watching when. Now cry, baby. One way you are so busy, sinipa, at snedipa, shabre, so, no one jimmy in alpha, see any more, oh, yeah, shenna.
Oh, come day will cry. Bebe wajin kwa na okra bemi Okonde okra bebe wajin kwa na okra bemi